I know you're gonna dig this.
Hola, my wiser.
Indlela ibuzo wabaphambili enqoqweni ekhethekile engingaba nayo nabalingisi abama legends kulomkhakha lo, ngikhuluma ngaye ubaba uDuba Mnemba kanye no Kid Sithole. Ngiyengathanda ukwazi ukuthi yipi advice abayithola kubaba Gibson Kente abangathanda ukuthi bayidlulisele kulama actors amasha kule ndiba. Naku abakushilo.
Yes. Esazinikwa uGibson.
Siyabonga kakhulu.
Is that you don't take the audience for granted. Ahora que pregunto the vital lesson. You don't take the audience for granted. Nobody met me show with students. Much about the president at home.
Hola, my wiser.